Jesu Muponesi Mukuru Kristu
ari
Mukombore Iye ari Muponesi Mukuru Mumoyo Alo Swasimba Ari Muponesi Wakatenda Awazi wakutikani Ndinaye Jesu Ndinaye Jesu Boy!